ntabwo nishyize kuri moto yawe se
ngifate nyino yambare none sawa wayishyize kuri wo hicaye ubwiri
ntabwo yari akoye moto nawe no zugura
n'ikozi wawe yarasaze nawe warasaze
Baba
way. What are you doing?
Allah Akbar. Mutuma Muhammad.
Yakapani yabari yingi simfanya ina moto.
Da kara 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 kara. Tujaya tujene mwele kampani ijezgo. Ah, fande. Tujaya chamu te.
Nibi.
Moto kano imani.
Nibi. Au kunda jine ngo vaita vaita no aburu vaita.
Iyo kampani yitwa Missionaries Travel Rwanda.
Missionaries
Travel Rwanda. Iko desh moto kazo ngo ubote. Kwa hara rano kachiro mwele kazo kamaz. Oru. Dara nimero zero kari ngo ichen. Amazera ta umunani igende cyenda rimwe kirazina cyane fande none se tazi wangurira kanura haji
I'm going to go to the house.
I want problems always.
Umagati Chuakanga, Inyakanga, Inyakanga Margaret,
Indi,
Wogwe, Inyakanga Margaret,
Montarese,
Which
one are coming to Rukang with some of yours? Oh, said Quatuji.
Was it got two for Shukaburagas?
Kumat Quarry Tumu Fashion in an hour evening in a trick with Jendam.
Nearly Gutamuza, no as a Panakuja Jemu. You know, we are Yukon,
Maja, Murugoni, Urugendor Gosset, because Twirukas in Sambi, Mihanda said.
Rugoni, eh? Jesu,
Urabana Tribu Jere, you
want me in your funzo.
No, you're funzo for a Jerry.
Turiku Chamuraya, my. Uncho no kugenda tukahinguka mu muringo.
None se impamvu iri gucanga nuko iri guca mu nzira za panda kugira ngo agire vuba.
None se ubundi na telefone agira wa muhamagaye. Turakomeza twirukanka
kuri. Naye agira kandi ubuka ikintu turi guharanira ni ikintu na leta ubwa iramutse kimenye ya duhemba. Ni kaske ntago twije muri kaburimbo dufite iki dushimira
imana. Ikibazo noneho ubashobora kubiranduka muri inyuma nkaba ndamusekuye. Nije bajyana.
Nguki
ashobora kubiranduka ndi kumwirukankaho nari muri inyuma nkaba ndamwuriye nige bahita batanga
nta ferize rimaze
none ferize umuntu abirandutse imbere wabura kumwurira
ahubwo dushime imana kare guca mu shyamba atari guca muri kaburimbo
umva reka nkubwire ikindi ntabwo amafaranga wamaye nakomeza kwirukanka mu bisamba
oke sawa katwumveka ribaye
ntabwo bishoboka
niyashimiye na mini kwishimiye
ibyo ntabwo nzi bya ribyo
nyubahananye nkubahe amafaranga ndakonya amafaranga 250 Nwese mbigenze ni
ko umwaje mwubaha abantu mu kazi kabo. Ubu rafashe ndi kugenda hano 250.
Senyise.
Rebe ibiti biri kugenda
bimwe. Senyise motari.
Urongera igihumbi.
Kavuna umuheto. Igihumbi cya
vaho ne vaho rero.
Kazi kaza nakuri butwara abagenzi
sana. Iyi nyishura nwese umukozi wa witwa.
Igihumbi nacyo ndakigu. Shamagacho no mukuzimu ko ngira ko kwikira. Tujyana ndagwe igihumbi cyangwa.
Ushobora kunuka nka kubirandura mu muringoti.
Tujyana ndagwe
igihumbi. Ukamahirwe hano ntabwo wahura naho na kubirandura mu muringoti. Ndagwe
igihumbi cyawe.
Ndekuru.
Umeze bite?
Nsaho.
Urageze se na kasike. Eji, ugiye na kasike. Kandi rikubwira uri kujya he na kasike. Ko na mutomboni.
Ntabwo turi kumwe.
No,
No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no